le ha o sila fetse ka le baka la sebetsa hao o ntse o sa tshwara monehelo le tsohong la hao a ka o tshwarela o ntse o sa tshwara gauta le silivera pela hao a ka o tshwarela ke modimo ya tshwarela ke modimo ya hauhela le ha batho ba ka sitwa ho tshwarela yena a ka o tshwarela le ha batho ba ke ke ba o leballa yena a ka o leballa le ha batho ba ka hopotsa dibetsa ha yena a ke ke a o balla melato ya ha dafita uri ha o no ka re balla melato ya rona ne re ka ba ba ma ke modimo wa me hauhelo ke modimo ya tshwarela ha ke tsebe ntho ya o yentse e dubana le letswalo la ha ha ke tsebe ntho ya o yentse ya o satan ya dulanga o hopotsa yona but I am here to tell you as a servant of God hore hona le modimo ya tshwarela se ka dumela le fatshe ka 2022 ho hopotsa diphoso tse o modimo a o tshwaretseng tso se ka dumela maemo a o fetole motshwaruwa wa diphoso tsa hao tsa maoba ha motho a le ho kreste ke mopua ye motjha mme dintho tsa kgale di fetile modimo o tshwaretse e ka nna ba o yentse sebe se senyane e ka nna ba o yentse sebe se seholo empa ke modimo ya tshwarelang